dire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza mugaba mu kirundi bavuga ngo mubwire abantu nagomba nshimikire cyane uko babivuga mu cyongereza kubera no mu kigiriki kubazi kigiriki ugiye gusoma muri bya kigiriki bavuga ngo nimugende mubwire ibyaremwe byose ubutumwa bwiza mu yandi majambo bisigura ngo nimugende mubwire ubutumwa bwiza abantu n'ibindi Imana yaremye no kuvuga ibiti amazi ibintu byose bidukikije ngomba rero twibukane twumve ko igikorwa cyazanye aba bakozi b'Imana ari itegeko ry'Imana Yesu Kristo yatubwiye ngo nimugende ni itegeko mubwire ubutumwa bwiza ibyaremwe byose mu byaremwe Imana iraha agaciro bwa mbere abantu abantu kubabwira ubutumwa kugira ngo bahinduke batere imbere mu bice bibagize byose mu buryo bw'imwemu mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'umubiri kugira ngo umuntu atere imbere avaho yarari aja hanze ibyiyumviro byacu ni ingene dukora ibintu bihinduke twisunze iby'ubwami bw'Imana ingene dukora ibintu tubikore twisunze ubwami bw'Imana tubwire ubutumwa bwiza abakiri mu mwijima tubwire ubutumwa bwiza ababoshwe n'indwara tubwire ubutumwa bwiza ababoshwe n'ibibazo by'ubukene intambara n'izindi ngorane ziboshe abantu ababoshwe n'abadayimoni ariko kandi dutezwa kubwira ubutumwa ibindi Imana yaremye none itongo twaribwira ubutumwa bwiza gute igitanda wokibwira ubutumwa bwiza gute Honda kubwira aba mama igitanda kugira ukibwira ubutumwa bwiza ugisasa neza dusomye mu bikorosayi 3:23 reka ndamusabe jire ayadusomere na majambo meza cyane abikorosayi 3:23
We read Colossians 3:23 in English. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men.
Ibyo mukora byose mubikore bivuye mu mutima nk'abakorera shobuja mukuru ntimube nk'abakorera abantu. Shobuja byanditswe na se mu rudome runini.
Here as for the Lord it is written with the capital L.
Ibyo dukora byose ngo tubikore bivuye mu mutima. Turondera kunezereza databuja. Shobuja. Uwo nawe ni Imana yacu. Ntitubikore nk'abakorera abantu. Nariko ndavuga rero nti nkunda kubwira abamama kugira ubwire ubutumwa bwiza igitanda. Ugisasa neza ha mu mugabo yagenda agasanga kirashashe neza na parfait wakubise ko umutima we ugacunezerewa haleluya acanezerewa ubuvuze ubutumwa bwiza umurimyi abyirisi ubutumwa bwiza gute kurima neza ha ma warimye nk'ibigori bikaza bimeze neza abantu bahaciye bose bakavuga bati uyu murimyi meze neza bose bakabura baca baza kukubaza uzobuhindu ya mahanga uzobuhindu yisi kubera wakoze ibintu bifasha abantu kugira ngo baronke inkomezi bafungure neza bajyame neza ariko umugore igitanda atakibwiye ubutumwa bwiza umugabo akajayo agasanga na kajagari umutima we urababara arara babaye ntago baza kumvikana harashobora kubaho n'intambara mbere umurungitse ku bandi bagore kubera hari habandi uzosanga bagisasa neza Tanganyika tuzoyibwira ubutumwa bwiza
gute
kuyirinda ibintu byose biyonona les produits chimiques byonona amafi yacu kugira ngo tuyifate neza ivemo amafi meza yo kutugirira neza kandi Yesu hari icyo yavuze yavuze ngo nitutavuga ubutumwa amabuye azobuvuga biranditse
stones are gonna do
no kuvuga rero twebwe nk'abantu
we as human
ijambo ry'Imana ritubwira ngo nimugende muhindure ibyaremwe byose
therefore go and change all creations
urabye muri Mariko no muri Matayo biratandukanye gatoya muri Matayo bavu 28 usomye 19 gushika 20 bavuga ngo nimugende muhindure amahanga yose abigishwa
banyu
mubigishe kwitondera ibyo nabageze mubabatize izina rya data batwese ni iry'umwana ni rya mwe muyera ndi kumwe namwe gushika ku mpera
z'isi I am with you to the end of the world
aha naho muri Mariko bavuze ngo tugende duhindura ibyaremwe byose tubwire tubihindure ni igikorwa cawe ni igikorwa cyanjye ni itegeko dutezwa gukora ku buryo abantu tubana nabo neza imigenderanire ikabamyiza tukagiranira imigenderanire myiza n'Imana kugira ngo mu mitima yacu aho Imana ibaho ijambo ry'Imana riba kuko Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugukumbura hama imigenderanire yacu n'Imana ari myiza natwebwe tugahinduka imigenderanire yacu bwacu ikaba ari myiza duca dutezwa kugiranira imigenderanire myiza n'ibidukikije turara ahantu habi
If we sleep in a bad
tujya nabi ibidukikije tubyonona ntabwo tuzoba turi ko turabwira ubutumwa bwiza nk'uko ijambo ry'Imana
ryabivuze
turagomba kw'igihugu cyacu gihinduka twebwe twahindutse tukaba bigishwa ba Yesu twabanje guhinduka tukaba bigishwa ba Yesu dutezwa guhindura natwe isi Yesu yatubwiye ngo niduhindure isi duhindura abantu n'ibyo yaremye byose tukabihindura abantu b'Imana abigishwa ba Yesu nibo batezwa guhindura isi batezwa kuba bakora ibintu avec excellence modele zose z'impuzu zigashonwa n'abigishwa ba Yesu
kind of fashion style be made by
kugira ngo rwagwaruka rukoporore modele nziza zacunye nabigishwa
bari
ni tutabikora abisi bazobikora kandi bica biza mu ishengero bikadutengora dutezwa kuba ba mbere muri byose abajournaliste bamenye Yesu bagakora ibintu avec excellence kugira ngo abandi bajournaliste batarahinduka babigire ko babo bajournaliste babahindure ahuri hose watezwa gukora ubajije abantu ngo mbega ishengero ni hehe baca bakujyana hariya mu buyenzi muri hoshe bakakujyana kuri gerizo de zami ariko ishengero ishengero riri hariya bakokayi bakorera barabakuye ishengero riri hariya mu isoko ishengero riri hano ishengero riri mu barobyi hariya muri aketanga wewe nk'uwigishwa wa Yesu aho uri hose uri kurakora ibikorwa ibikorwa bisigura ngo ni guhimbaza Imana no kuyitazira kubera yuko igihe Imana yari mu muntu wa mbere Adamu yamuhaye akazi ngo yite ibyo yaremye byose amazina iyo tubikoze ibikorwa bivuye mu mutima tukabikora ngo duheshe Imana icyubahiro tuba turiko turahimbaza twongera dutazi
imana we are praising and worshiping God
ingorane dufise igituma tudahindura mahanga umuntu usanga yarakijijwe mugabo akaza akora ugasanga ariko arabakora
yido he do it over the mental
mu biro ugasanga umuntu ari kuri internet ari kuri WhatsApp
on the net like social media
ugasanga umuntu ari karakora ibintu bitameze neza ku kazi ugasanga ari karayidogera umushefu wiwe umushefu wacu ni imana ntagara urya umushefu wawe direct
Lord is God not your boss at office
abigishwa ba Yesu batezwa kumenya ko mu bikorwa baba ariko barakora bakorera data buja umwije dukorera urya urya umushefu wawe ari kiri jambo ry'Imana twasomye bya tubwiye ngo tuba turi ko turakorera ingorane dufise mu mashengero uyu munsi hano hari umwanditsi yavuze ngo dufise 95 b'abakirisitu mu Burundi ariko ugiye kuraba mbega abo 95 bariko barahindura Burundi bariko barahindura iyi si cyangwa isi irikira abahindura abantu benshi iyo baje gusenga kwa Mungu baraza kwa Mungu bagahimbaza bagatazira babaje kuramutsa Yesu bakamubwira bati Yesu tuje kukuramutsa ikoraniro biheze sandwi baca bavuga bati Yesu bayi tuzosubira kundi wa Mungu nukuvuga guhera kuwa mbere gushika iyo minsi yose bikogwa baba ariko baridoga bakora ibintu bitameze neza batari ko baravuga ubutumwa bwiza batari ko barabwira ubutumwa iby'Imana yaremye
God have created.
Reka duhinduke tumenye ko turabigishwa ba Yesu tuvuga ubutumwa biciye mu bikorwa dukora hariya turi paruwase yawe iri mu isoko iri hariya mu Buyenzi asanga uri mu mekanisi ahantu uri niho hari ishengero ryawe n'ubutegetsi bwo kuvugira ubutumwa mu modoka muri bisi ahantu hose uri ni uzoba uri mwigishwa Yesu
Kristo
abakozi b'Imana Imana bahezagire bari hano kugira ngo badufashe bongere batwibutse ejo batubwiye ngo Burundi Imana yarabuhezagiye ariko haraje ikintu kirafata abakozi b'Imana ntibari kwagenda kuvuga ubutumwa hirya muzogenda ryari kuvuga ubutumwa muri leta zunze ubumwe za
Amerika
muzogenda ryari buraya hari ibintu biboshe abantu biboshe abavuga butumwa Felicia ahora mbwira ngo yagiye i Nairobi mugabo sindabibona no kuri YouTube n'ahandi turakeneye abarundi bashika kure turakeneye abarindi bashika kure turakeneye abantu bakora birababaje cyane umunyeshengero aguhamagaye mu ijoro akakubwira ngo umugore wanje arafise imbanyi ugacumubwira ati okay reka ndagusengere agacumubwira ati pasa oya ahubwo ngomba kumpa amahera y'umujyana kwa muganga niwe wamuteye inda cyane niwe yamuteye amezi 9 yose kubera ko atakoze ngo arondere amahera y'umujyana kwa muganga duteza kubwira abantu ubutumwa tukabwira abantu ishengero ntidufata abakirisitu nk'inka dukama amata gusa fata abanyeshengero nkaza mashini tugenda gukuramo amahera ariko tubigishe kandi tubarongore guhinduka kugira ngo bakore nitwabafata nk'inka dukamama amata kandi tutazihaye tukabafata nk'imashini dukuramo amahera ishengero rizoba rifite ingorane duteza kwigisha abanyeshengero mu bice byose byo kubateza imbere mu buryo bw'imwenu mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'iterambere kwiteza imbere ku buryo bw'umubiri kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi tugihindure dushobore kuronka abantu b'abayenjeniyeri bashobora guhimba ubutare dushobore kuronka abantu bimba baroba amafi meza abantu bakaryoherwa abantu barima neza abantu bakaronka umwimbu nitutabikora iko ngo tuvuge ubutumwa mwenu buhindura abantu kugira ngo batere imbere hazoba hari imwe imibandanye dufasha imana yarasezeraniye Burundi ko hazova ikanguro ko abantu bose bazobaza Burundi baza kubigirako imwe mumbi yaboshe turayisambuye mu izina rya Yesu turize kwiki gikorane hari icyo kizodufasha kugira ngo abantu duhaguruke dukore duhindure iby'Imana yaremye apana kubwira abantu ngo ntimubeshe ntimwibe gusa ariko tubigishe no gukora kugira ngo duhindure isi turime twimbure byinshi umuntu akora akazi ko mu gikoni agakora avec excellence umwanditsi umwe yavuze ngo imbere y'Imana nta gikorwa na kimwe gitsumba ikindi uri umukuru w'igihugu uri umushikiranganje uri umumekanisiye uri umujoroge imbere y'Imana ibyo bikorwa byose birangana igihe tubikora tuzi uko turi ko turakora data wa twese Imana iguhezagire nanjye mfashe kugira ngo duhinduke twinjire muri grande commission
great commission
Imana ibahezagire reka dusenge Imana.